kira Mamadou, Allah kira Mamadou, mogo sarama.
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 Ne ba fola Mamadou ma, sukoro mati Mamadou.
Sara ma kira Mamadou mogo sara.